Ebe na bobo leno, che man se ma kola ga kuko. O kakuka nye duo kwa lo, zota o Saturday. Abalia sato kwa onwa February, afo buku abuwa nirina abuwa. Alo ranya mabulu mwenyo, wanda chine kishi choya. Onyo ala nebono, basa maka ridima hegunogi. Nihina elo wawu utumbia Anna wana shi alile mwe windu Enga alile mwe windu Onye mwunike ya gafwa lo So beri ndubu Lili mahe gnoge Bwama kwa nombo ba ego Nihina uwo onye jego uwo onye jeli hekru yan So ya edu kwa lutunga fega koku Ok baka msha nafa akagini Homu manyi keta Ma kola ga koko Onye kakune kola ga koko kete Mwe kono nyozo Wokwa menyi gimoke Mwagi mwoke Mwandanyi mwoke Uche hana prince chima Onye ji council omana Imi kwa rike ga Wom that's a wele pike Ha hecho gukelu Ona nukalu bu Obahuri ije na wagari Mwa doncha la ma kola ga koko Enweba nyela jebe webe kanya nyina hafu ya anyojoleje none a police akwafulo odumeje uzo odumeje saya huwe kwekwe echile ohunu ohunu kekarere ya onye amuma amra na mara ejenye oke nsogbu Onitsha state Anambra state ya Onitsha keni Anambra state akwoga Chukwu Emeka Udumeje Ojinesia Jesu Ano Ganduje Ganduje Governor Kano State And the police Elenwoke mmanom Kwatu oyi uzo Ekwe honhon ya je hon Governor Wabirabia Iduje Anda anna mana si Udumeje si Onya wala akpara Hafu uzo Akande police ma kwafu uzo Udumeje une ekwe me Yeji mwayo respect yonwe ya Jotu akoku jenono Ana lemanya ya wapa ala ya ofu olozo Ye bido kumaka Kumana nde polisi aka ahane mena Odo kwara nyanya si onwa garaga Odo meje mara otu onye dibia na Anambra state aka Si aya ha honga anwale Mara onye keke yaka Odo meje si onye dibia hon Ahu chola si ahu hu hu ji stadium na Anambra state hu po onye nwura nwa abuo hu ji aka hu po ahu aya hu ga ototu onye ha wotekwa notu onye amara mbe na abuo ke ewu oke so anyi kana ku eche eze ndi igbo ariola president ala anyi wu Nigeria wu ndanyi muhammadu okechukwu buhari si abiko urekwa like ya ri a onye isi ala Nigeria Hafu nwanne anyị nwoke gbara ọsọ Nnamdi Kanu Kesi Azuhela kpuo ma bara hụ igbu ya ọsị nwo biko hafu ya hụ bịa lie nne na nna ya nwụrụ anwụ O doro anya anya si mma Nnamdi Kanu pụzọ nwụ mpaya ukwu eze na afara ukwu ụmụ ahịa Kena ni beku Abia State Abia ngukwa Ande eliela magi jeli ngu Ya uro mbucha izuka kebi Abia So ana kukushi buhari hubiko Hena hala hewe na hon Mba hara hukubu Mbia lichagodu maya na mpaya anamana Ande ndame julebe nine ndage julebe nine oma ahia Asi abiko huwetu mkwa nuke nde Ame, ahokwa nozo, mwekwa nike bia kwa nobele ala bia Nuna mra na pandami ejime Ewele kwa na akante lande mwani ii Uwo jino gun state Angushie na mapofu kwa nuhibe Otu mwani Aha ya ufumi layo Ayo dele Maka ego ojereje brinde Obele Uwa chande ya suwa chogologo ya unde chorobi ansarafe. Ojeleje buri mo puku naira iri ishi ya 600,000 naira. Ko ojeleje buri mo. Ke ma February afo garaga obrilega hon se ahonga kufu hon August. Ke ma hon wanya akube hon gwa hon. lena bana wolo otu afọ iwe ewe nu nde chorobia nsarafi mme ewere police je jiri nwanyi ufu milayo gba na jira akpo nne ajun ikpe nwanyi si ikpe amahu ya akpokwa na ya abun ebuba ato 3 count charges chahu ahun zuru oshi ahu were lego nwo nuzo na ejihi eji ahu pagakwa waghara okpere nwo nihi na nde nwe ga aha na atolakpa nwe eme nwe ego nwo amagahu ya so nwanyi ahu si ikpe aha amahu ya so si ahuri ahari hu guilty ọ ihe megana ịhụ na marakwa ndị ga ibi ga ego maka mgba ya ịma asa ọnụ eji bere aka awụ ọnụ eji akwụ ya ọkụ otu jikọara ndị enyi nwoke na Naịjirịa ya wụ Boyfriends Association of Nigeria na mkpirisi bekee bani emena ihe nkwufu asị anwa ahụ ga-eje mfanye aka ụkwụ shida na Monday chita na Monday nwa hu geje mfanye aka n'ukwu cha nwa hu ga ayokwa no ma emecha Valentine asihi ke shiri 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 ni ke come and take me out come and carry me to Mr. Bisk buy me Valentine thing ike henda ha hare hu nwo nwo hu je zuru nkwa ni ke nde ke nwo mere me a Christmas a Valentine ka afọ aha hu maka nwo Akachiga steeti mo wonder hope uzore mma odemana aha ya n'otu ndị ngari ngari otu ndị wa mapa plane na amari from mba to mba odemana aha ya echi garaga ya nwanne anyị nwoke ya onye isi ala nda anyị muhammadu okechukwu buhari sojema ethiopia na addis ababa ebe nwa ojere ji enwe ọgbakọ ndị mmanụ sikwanụ hụ nwere ohere ga ahịa niile hụ nwere ike ịga akwakpọ ihe dị ọha si gaa ka ya na amasị ifeọma amasị a ga-achụtụ ya oche ya si ya were ohere ahụ ga ihe dị ọha jeruhere a mba 13 ya 13 countries n'ime ọnwa asaa ọ bara ọchịchị hope ebido na kenya uwe with addis ababa ethiopia mahadum imo steeti emeela ka asụsụ igbo wuru ihe a ga na-akụzi na oge akwụkwọ niile nọ na ụlọ akwụkwọ elu ahụ and onye mekwana ka eji nwa isi nwanne anyị nwanyị nda prọfesọ fiala onwulere onye wụrụla minista okwu mmụta nọ n'aka kọmishọn okwu mmụta nọ n'aka n'oge ihe dị ọha ọrịmma n'ihi oge anyị ebe ka m ga-achịsa mọwa na amakọla gị akụkọ gị taa anamara na chi taa wụ ngwụcha izuụka eleba anyị ji eji ugbu anyị oje kuba na anyị ji bari ọgwa biko ebe ọla nnu je nna echefukwala m onye ji arụ arụ jikwa eri eri oke ana m asị ka chineke gọzie nnu nna echefukwala si echiwe okpere gbaakwa mbọ ji okpere ji ekele nda chineke.